Me dimundo wagi wa manja mwina mwai wa Malawi kankana kankana pressure sambani box oh mwai wa Malawi akuti offside akuti kunali kankana kankana kuma Malawi inagoletsa chigoli chimenecho kuma akuti kunali kankana kankana Janaimba
anapita nyamata pesha sambani ndeya kuti referee maninga ndikuona kwake akuti pamenepo panali offside amaona ngati kuna ndithu anachita kungwetsa goalkeeper kuona kwanga ine ndikuona kuti anachita mwina makamaka referee watengera kuna kuti goalkeeper anachita kugwetsedwa nde ndithu anaimba kuna kuti no pamenepo panala kuika
akuti goalkeeper makala osewera otetezera kwambiri mbox mwake ndiye Ahmad Imtiaz chokera ku